Tell again. Ella, seriously. Ini kazi unanipea. And I was relaxing. Will I never relax? Will I be a struggling mother? Mommy? Mom? Mwiki najumu ya nchokesha. Sasa hii ni kazi ingine umenipea. Baby's work. Never get relaxed. Sasa hii ni kazi gani umenipea?